uyakhethwa kuningi 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 kodwa ngayikhethela uNkulunkulu
haleluya
ohambweni lami kwakukuningi kudekiwe yemehle